ndi lokishi lo thoma
Marabastad
zwino mavuru a vakono livhidza heli dzina khotsi anga vha wa na nndu hafha na Marabastad ndi lokishi la u thoma hafhana zwino heli lokishi muthu we a thoma lone tshikolo purasi ndi murava ukokwana na ngwananga
ya
zwitofela hoyu murava zwino mavuru ve va tshi swika hafhana zwezwi va tshi khou a ti mavuru a tshi vone ndi muvhuso wa tshitaluga ndi vhone vha ḓa vha thuta hoyu murava na tshikolo purasi vha tshi pyasha vha tshi fhata ḓorobo yeila ya Pretoria vhathu vha balangana vhaṅwe vhaṅwe vha ya gai a Trichville vhaṅwe vho ya haningei vho Alexander vhaṅwe vha ya vho Pinville ndi malokishi aḽa kale athiri vhaṅwe vha ya mahayani vhathutha vhana fana na vhugudzi yashu vhonamba vhugudzi to vhuya vha vhuya muḓini wavho wa vete ya ndi u fa hetshila tshikoni purasi tshavho zwino a pfheha ṅwananga zwino mavuru a vha koni u li vhidza heli dzina
murava
heiḽa murava a vha koni zwino vha ri
Marabastad
stad zwi amba muthothoma ukokwana ṅwananga ndi hendila zwino hezwi vha tshi bachi malele hava la wabebo bomaliwa khosi yanga mubvisa dzithundu ende vavo malela hava la wabebo vavasi mfari vavazo sina mfari kana vavala vasati vakoti yanga mutene hava hava la msa mumkara vavi kurudia madaka
tene yote
ho sina mfari kana vavala mia hoyu nyadaka ukomuona uyu ne mia mlimisi mia nyadzanga o vhasi tshena o vhona o tala kale ayo fela ka o bebo ene nyadzanga mia nyadzanga a tswa ṅwana khotsi yanga vho dia domba gai vha moto 1946 onyadzanga kutshitshi sidzanyana tshingapasu ndi nne ndi nyadzanga ndi makulana
yeah
ola thotshwe khosi